ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni umuyoboro w'amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru abatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukabashikiriza mu buryo bwihuse. Ndabahaye kaze rero muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya kane ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Nizere ko aho muherereye hose irya nino mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abaherereye mu makungu ya kure, mwese mwamaze gufyonda subscribe. Niba utarafyonda subscribe rero, aka ni akaryo keza ko kugira ngo umanuke munsi y'iyi video, urabe neza ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, maze ufyonde ko fyonda no kukandi kantu kameze nk'agakengere kari iruhande rw'iburyo, kugira ngo uzajye ubasha kuronka notifikasiyo uko inkuru yacu izagisohoka. Barundi kazi ndetse namwe mukomeje kudutegera amatwi, hari ikibazo gikomeye cyane cyagiye kivugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abamenyesha makuru ba Iyakure TV bakaba bahejeje indwi zishika kuri eshanu bakora amatohoza akomeye cyane kuri iki kibazo. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu nawo ukaba warasabye igihugu cy'u Burundi ko cyatanga umuco kuri iki kibazo. Iki rero ni ikibazo gikomereye abarundi bose, ariko cyane cyane imiryango yari ifite abapfungwa bari bapfungiye mu Ibohero rya Gitega ryafashwe n'umuriro mu mwaka uheze, maze abapfungwa bashika amajana atanu bagapfira mu Ibohero rya Gitega. Ariko ubutegetsi bwa Gitega bukaba arakomeje gukora iremenanya, bugatangaza ko ririya Bohero ryapfiriyemo abanyororo bashika kuri 38 gusa. Human Rights Watch yasohoye itangazo isaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwatanga umuco ku bitigiri vya nyavyo by'abanyororo bapfiriye muri ririya Bohero rya Gitega, kubera ko Human Rights Watch ivuga ko ifite amakuru yizewe ko abanyororo bapfiriye muri ririya Bohero bari hagati y'amajana atatu ndetse n'amajana atanu. Inyuma yo kumva aya makuru ndetse no kuganira n'imiryango y'ababuriye ababo muri ririya Bohero rya Gitega, Iyakure TV yakoze amatohoza akomeye cyane, maze tuza gusanga ko abanyororo bapfiriye muri ririya Bohero bababa amajana atanu. Mu kugerageza kumenya neza aya makuru, twaragiye hariya ku bitaro by'Igitega ndetse tuvugana na bamwe mu barongoye Ibohero rya Gitega, maze batubwira ko ubutegetsi bwa Gitega bwagiye bugira amakuru bunyegeza, kubera ko imiryango y'abapfuye gushikana n'ubu bamwe muri bo ntabwo bazi ko abantu babo bapfiriye mu Ibohero, baracyazi ko abantu babo ari bazima. Mu matohoza akomeye cyane Iyakure TV yakoze yifashishije bamwe mu bakozi bakora hariya ku Ibohero rya Gitega, twaje kumenya ko hari icyobo cyajugunywemo imibiri y'abapfungwa bari barahiriye muri ririya Bohero rya Gitega, no kuvuga imibiri y'abapfungwa bapfiriyemo ariko ntishanguke ngo ishe yose ishire. Iyi mibiri rero ikaba yarashinguwe ahantu hatigeze habwirwa Abarundi, ariko amakuru yose Iyakure TV ikaba yamaze kuyaronka. Muri aya makuru yacu rero turaza kumva agashavu k'imiryango yaburiye ababo mu Ibohero rya Gitega, bavuga ko gushika ubu atakintu na kimwe ubutegetsi bwa Gitega bwari bwakora, ndetse ngo nta n'indishi y'akababaro bari babashitsako, usibye gusa ko General Evariste Ndayishimiye yagiye ku rukuta rwiwe rwa Twitter akandika ko yihanganishije imiryango y'abapfuye, ndetse akavuga ko abapfuye Imana igomba kubakira mu bayo. Muri aya makuru yacu rero turaza guhishura ibintu byinshi byagiye binyegezwa, tuze no kurabira hamwe igitutu kiri ku butegetsi bwa Gitega, kubera ko Human Rights Watch isaba ko habaho amatohoza akomeye cyane, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukava mu gacerere bukareka gukora iremenanya bugatangaza ibitigiri vya nyavyo by'abantu bapfiriye mu isanga ry'umuriro hariya mu Ibohero rya Gitega. Ntujye kure rero muri aya makuru yacu, ibyahishwe vyose tugiye kubishira ahabona. Fyonda subscribe mu kanya gato cyane gose, ndaje ngushitsa ko aya makuru yose idonido. nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo amakuru akomeye cyane ya Kure TV ya Ronse nuko ibintu byabereye hariya igitega arakamara maza ndetse harabayemo ikinyoma gikomeye cyane ubutegetsi bwa gitega bwagiye bunyegeza amakuru ku gitegiri cy'abantu bapfiriye mu ibohero rya gitega ubwo hadukaga umuriro mu gaturuturu ko kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 mu ibohero rya gitega amakuru akomeje kugenda avugwa n'abategetsi ba gitega nuko abantu bapfiriye mu ibohero rya gitega ari abantu 38 no kuvuga abapfungwa 38 ariko amakuru yizewe atangazwa na Iyakure TV amakuru yemezwa na bamwe mu bategetsi barongoye hariya mu ibohero rya gitega amakuru yagiye atangazwa na Human Rights Watch ndetse amakuru yemezwa na bamwe mu bapfungwa b'indani mu ibohero rya gitega nuko abapfungwa bapfiriye muri ririya sanganya igitigiri cabo cyababa 500 ubutegetsi bwa gitega rero bwahisemo gukora iremenanya bwanga gutangaza iki gitigiri kuko ngo cyari ikimwaro ntangere kubona abapfungwa 500 bapfira mu ibohero kandi abasiriveya bajejwe gucungerera ririya bohero baranze gufungurira abanyororo kugira ngo basohoke badahira muri ririya bohero n'ikimwaro gikomeye cyane rero ku butegetsi bwa gitega izi nizo mvo zonyine zatumye banga gutangaza ibitegere vya nyavyo inyuma yo gutohoza amakuru umuryango mpuzamahanga Human Rights Watch wagiye ahagaragara maze utanga impuruza usaba ubutegetsi bwa gitega kuva mu gacerere bagatanga inyishu ku bibazo biriko biribazwa n'abaryango bari bafise abantu babo bapfiriye mu ibohero rya gitega ariko gushikana n'ubu bakaba badafise amakuru yuzuye yaho abantu babo baherereye Human Rights Watch ivuga ko hari abantu bapfiriye muri ririya bohero gushika ubu imiryango yabo ikabitazi ko abo bantu bapfuye kubera ko ubutegetsi bwa gitega bwatangaje ko hapfuye abantu 38 kandi imibare ya nyayo ikerekana ko hapfuye abantu bashika ku 500 Human Rights Watch ikavuga ko ifite amakuru yizewe avuga ko abapfuye bababa 500 ndetse ngo imiryango yabo ikaba ikomeje kubaho ibabaye cyane kubera kutamenya amakuru y'abapfungwa bapfuye ariko ubutegetsi bwa gitega bukanyegeza amakuru mu kugerageza gutohoza aya makuru abamenyesha makuru ba ya Kure TV bagerageje kuvugana n'imiryango ifite abantu bapfiriye hariya mu ibohero rya gitega ya Kure TV yaravuganye n'abaganga bahariya igitega bagiye gukura abapfungwa bapfuye hariya mu ibohero ya Kure TV yaravuganye n'abanyororo mu ibohero rya gitega ndetse ya Kure TV ivugana na bamwe mu bajejwe umutekano hariya ku ibohero rya gitega maze bose bahuriza ku makuru yuko abantu bapfuye atari 38 ngo hapfuye abanyororo benshi ariko ubutegetsi bwa gitega bwanyegeje amakuru hari amakuru yatanzwe na bamwe mu basiriveya bahari ya ku ibohero rya gitega avuga ko muri ako kanya haje imodoka y'ikamyoneti ya gisirikare c'u Burundi ndetse ngo hakaza na za ambulance zigatwara abantu bapfuye bakerekezwa mu ntara ya Cibitoke amakuru dufite kugeza ubu avugwa nuko kiriya kitigiri cy'abantu batangajwe byakozwe kugira ngo berekane ko situation idakomeye cyane ariko abantu bapfuye barababa 500 hari amakuru twaronse avuga ko hari ikinogo cyaba cyaracukuwe mu ntara ya Cibitoke kigahambwamo bariya banyororo bikaba vyarakozwe n'igisirikare ndetse n'igipolisi c'u Burundi mu ibanga ntangere ndetse na bamwe mu basiriveya bacungera umutekano hariya ku ibohero rya gitega bivugwa ko kiriya kinogo cyoba cyarashinguwemo abantu bababa 450 ndetse hakaba haranabayeho uyundi muhango wo kwikiza abarundi wabaye bakavuga ko ngo bashinguye abanyororo bapfiriye mu ibohero ariko nta miryango yabo yigeze ihagera abo mu miryango baravuga ko nta kintu na kimwe bigeze bamenyeshwa nkuko bamwe bavyiganiye ya Kure TV Barundi barundi kazi ndetse namwe mukomeje kudutegera amatwi mu matohoza twakoze kuri iki kibazo twasanze harimo ibintu byinshi cyane byanyegerejwe n'ubutegetsi bwa Gitega kubera ko ubutegetsi bwa Gitega bwanze gutangaza ibitegire vya nyavyo gushika n'ubu hari abantu bazi ko abantu babo bapfungiye mu ibohero rya Gitega kandi abo bantu baramaze kwitaba Imana ndetse bakaba barahambwe mu Kinogo cyacu kuwe n'igisirikare cy'u Burundi hariya hafi y'ishamba ry'ikibira mu ntara ya Cibitoke. Aya ni amakuru yemezwa n'umwe mu basiriveya bakorera ku ibohero rya Gitega atashimye yuko amazina yiwe tuyatangaza muri iyi nkuru yacu ngaha kuri Iyakure TV. Mu matohoza twakoze kandi twasanze ubutegetsi bwa Gitega bwaragiye bukora iremenanya bukavuga ko abanyororo ubwabo aribo bitwikiye ibohero biturutse ngo ku bikorwa vyabo vyo kugenda bahuza insinga bacomeka amatelefone mu buryo butemewe n'amategeko. Amakuru twaronse avuga ko ibingibi vyoba ari iremenanya byakozwe n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo batazatanga indishi yakaba baro ku miryango y'abanyororo bapfiriye mu ibohero ndetse ngo bakaba baranatangaje igitegire gitoya kugira ngo ibintu nibikomera abapfuye imiryango yabo igasaba ko bagira ikintu bahabwa nk'impoza marira bazatange impoza marira ku bantu bace cyane. Amakuru dufite aravuga ko gushika ubu nubwo igihugu cy'u Burundi cyemeye ko abantu 38 aribo bapfuye imiryango yabo nta faranga na rimwe irahabwa ndetse nta n'umutegetsi n'umwe akomeye yigeze abarungikira ubutumwa bwo guhoza imiryango ahubwo Perezida Jenerali Evariste Ndayishimiye yagiye ku rukuta rwiwe rwa Twitter yandika amajambo avuga ko yihanganishije cyane imiryango y'ababuze ababo ndetse akavuga ko ibintu byabaye ari ibintu bibi cyane. Generali Evariste Ndayishimiye mu mvugo yiwe nkuko ngiye kubibasomera yaranditse ati inyuma y'isanganya ry'umuriro wadutse mu ibohero ry'Igitega ugahitana ubuzima bwa bamwe mu banyororo abandi bagakomereka ndahojeje imiryango yaburiye muri iryo sanganya ry'umuyaga nkuba nkifuriza imisuhuko abakomeretse abashengeye Imana ibakire mu bwami bwayo. Ngayo rero amajambo yatangajwe na Perezida Generali Evariste Ndayishimiye hari ku isaha 9:35 ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021. Gushika ubu imiryango y'abapfiriye hariya mu ibohero rya Gitega iravuga ko ubutegetsi bwayirengagije ngo nta nubwo bigeze babereka imva cyangwa se aho bashinguye abantu babo. Ibingibi rero ngo nagashavu ntangere bikerekana ko ubutegetsi bwa Gitega atakintu na kimwe bwitayeho. Mu matohoza yacu kandi twaje gusanga ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kugenda buhisha ibitegiri vy'abanyororo bapfungiye mu ibohero rya Gitega kubera ko hariya mu ibohero rya Gitega harimwo abanyororo badafise amadosiye harimwo abanyororo bagenda bicwa uruhongohongo bicwa n'abasiriveya ku bw'amategeko y'abarongoye CNDD-FDD ibintu ntibimenyekane. Hari amakuru avuga ko ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2022 hari abanyororo 5 bavanwe mu ibohero rya Gitega bakajya kwicirwa hafi y'ishyamba ry'ikibira bikozwe n'abapolisi bahagarikiwe n'urongoye ibohero rya Gitega. Aya makuru ntabwo yigeze atangazwa ariko bivurwa ko hakorerwamo iyicarubozo guhonyanga agateka kazi na muntu ndetse no kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba bapfunzwe atamadosiye bafise baba banyurujwe n'igipolisi ndetse n'abakozi ba service de renseignement maze bakagera mu ibohero rya Gitega vyagaragara ko hari icyo umugambwe wa CNDD-FDD ubikangaho bagafata ingingo yo kubica imiryango yabo ikazababura burundu ntimenye aho barengeye. Barundi kazi ndetse namwe mukomeje kudutegera amatwi ikibazo cy'umuriro wadutse mu igereza y'Igitega ni ikibazo gikomeye cyane ndetse cyarahangayikishije cyane imiryango mpuzamakungu ariko ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kuguma mu gacerere bwanze gutangaza amakuru ya nyayo ariko ibintu biriko biragenda bijya habona ntabwo abantu bapfuye ari 38 abapfuye baraba amajana 5 ubutegetsi bwa Gitega bwa bigize ikinyegero ariko abarundi banyabo n'incabwenge baraza ukuri ntabwo bakomeza kuguma mu icuraburindi ry'ikinyoma cy'ubutegetsi bwanze kuvuga ko abantu bapfuye imiryango yabo ikaba itaramenyeshejwe aho bashinguye n'agashavu ntangere ku bantu bapfiriye mu Ibohero ariko imiryango yabo na nubu ntabwo bazi aho bajugunywe.